wa gatatu tariki 30 rusama 2019 amahiganwa ya muziki yarabandanije mu ntara ya Karuzi muri komine Buhiga aho abagera kuri 33 bavuye mu makomine agize iyo ntara bari baje kwiyandikisha muri iryo higanwa
Nugururi nzugi z'umutima wanje yase kwinjira yigumiye hanze ya nkurukundo rwanje
ikintu gusa naca ntangaje nuko uratsuri tata
ego
nabona kugira ukoko n'ukuguru mugabo tananje niha nkabona wayibona nkumva uratatse imbere ya tata kandi mbona kuguru n'ukuwo kumengo uri kuri hata eh icagira ari cyohera eh arerekana icyo afise mu mutima akagisohora
Your holy calling set me apart. I know you're drawing me to yourself.
Yeah. Oh, I wish I could have made you turn around. Turn around and see me cry. There's so much I need to say to you. So many reasons why.
Ndereyimana Francis yakurikiwe na Nason Uwitonze nibo bahavuye batogwa ngo baserukire iyo ntara ya Karuzi.
You were the someone waiting for me, 'cause we were just kids when we fell in love, no knowing what it was. I will not give you up. If I done falling in love with Jesus.
Francis na Nason barerekanywe ku mugaragaro mu gitaramo cha Prime Music.
Amen. Amen.
We will be sure.
Tugire gutya amashyi menshi ku banyakarusi.
The very first time that I saw you, bro, my eyes, your lips say hello and I say hi. I know I'm begging you were the one, but I was.
Abaririmbyi nka Miss Erica, Sad B na Big Fizzo bari baje kuryohera abakunzi b'umuziki na Primus. Kurangiza tubamenyesha ko mahiganwa ya Prime Music akibandanya agiye kubandaniriza mu ntara za Mwaro na Gitega.
Music ingabirano yacu ni kukuza kwawe.